With you, baby, with you, with you.
With me?
Baby,
awesome.
With you. Under the mistletoe.
Ooh, mistletoe, where is it? Oh my gosh, we gotta find it.
Hey, 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 whoa, 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 whoa